Chuti bakunze ibiganiro vingi no bica kuri Induni TV kandi baramuse nongere kandi ndabaye kaze bivanye naho muhereye muri kano kanye nkuko mubizi rero Induni TV tudasiba ko matunazanya makuru ashushye ngino cyane cyane kwa kinyuba barundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarurezi abakinyi bakera bamwe tuta abalegende nabandi batandukanye makuru tubafitiye na makuru yandiswe kundwi yaraye irangiye ku rubuga rwacu rwa indundi.com na makuru rero yagiye arandikwa aya ya na makuru rero y'ingino yagiye arandikwa kwa kurubuga rwacu rwa indundi.com nkuko mubizi rero inkuru yandiswe rero tutangurire rero ku nkuru yandiswe nuko umugwi w'urunani waraye rero ukatishije itike rero yo gukina urukino rw'igice cy'akabiri gishiri cyanyuma aho urukino rwa nyuma urukino rero rw'igice cy'akabiri gishiri cyanyuma izohura n'umugwi wa favori yaro do beira wo muri Mozambique rero n'umukino ruzoba rero mu rukino rw'igice cy'akabiri gishiri cyanyuma ruzoba igenekezo ya 2023 indi nkuru tubafitiye inkuru tubafitiye ni nkuru ya Primus League Burundi rero murazi neza yuko inkuru Primus League rero isigaje umunsi umwe gusa kugira ibe igice cya mbere cyigana kibe cyarangiye ni Primus League rero izoba iriko ibandanya kundwi igira 14 ya Primus League rero kurundi ruhande ni Limited Women's League ni higana rero gyabige merero gye kuza ifatwa mu mugongo anishira hamwe ryo gutuma tuma nako limitele rero ni kuvuga rero ni igara rero giye kubandanya kundwi igira gatatu yihiganwa iryo higano rero gabigeme ryo mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Burundi iyi ni nkuru tubafitiye ni nkuru y'umukinyi w'umugwise ukiragi ugu inamba mu rugamba biravugwa yuko Saidi Ntibazonkiza ariko arondegwa cyane gose n'umugwi wa Simba Scott club wa hariya mu gisagara cha Dar es Salaam uno mugwi rero n'umugwi ukomeye n'umugwi rero ufise amateka adasanzwe mu gisagara cha Dar es Salaam cyane cyane muno mugwi cha Tanzania bivanye n'amateka ufise rero biravugwa yuko uno mugwi uruko uri kurondera uko ushoboye kugira ibingene wosinyisha umukinyi w'umugwi se ukiriye gihugu winamba mu rugamba asa ido ni ibazo nkiza indi inkuru tubafitiye rero ni inkuru nuko rero ikibuga cha Campus Kamenge kigiye kunagurwa inyuma y'imyaka itari mike kino kibuga kitaronka abantu bakimenyerezamwo bacimenyerezamwo rero ariko rero ni kibuga rero kigiye kunagurwa n'usanzwe rero ari yigeze kurongora ubushikiranganje bw'inkino ugwaruka ni Micho kama Adolphe Rukenganya yindi nkuru tubafitiye ni nkuru rero ya Limited Women's League murazi neza yuko nkiko narimeje kubibabwira yuko igiye kubandanya kundwi igira gatatu ariko ni kundwi ya kabiri Limited Women's League yabandanije ariko kurundi andi makuru tubafitiye na makuru rero ya y'umugwi se ukiriye gihugu winamba mu rugamba murazi neza yuko umugwi se ukiriye gihugu inamba mu rugamba warumaze iminsi uri mu gihugu cha Maroc aho wari wagiye kina inkino zibiri za kivandimwe aho urukino rwa mbere wakinye na Cote d'Ivoire uza gusindwa ibisindo byose bine kubusa ariko urukino rwa kabiri rero n'urukino rero urabona yuko inamba mu rugamba yakinye n'umugwi w'abatarenze imyaka 23 uza gusinda igisindo kimwe kubusa igisindo cy'injije n'uwitwa Pacifique asanzwe avukana na Elvis Kamsoba ni inkuru yo yaciye ku rubuga rwa indundi.com ni inkuru yo y'abanonotsi batanu mu mahiganwa yo koga batahukanye imidari 20 ibaze abanonotsi batanu abaserukira igihugu cy'u Burundi bagatahukana imidari 20 murumva yuko ari ikintu kimeze neza cyane rero n'abanonotsi b'abarundi bari baserukiye igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa ya natasyo yo koga yari yabereye rero mu gihugu cya Tanzania cyane cyane mu gisagara cya Dar es Salaam ni mahiganwa rero yo koga ya karere ka gatatu ka zone 3 rero urumva yuko n'abarundi bakoze amateka adasanzwe mu gutahukanya imidari tubafitiye ni nkuru y'umukinyi w'umugwi sekwira gihugu winamba mu rugamba ariko adahora atumwako mu mugwi sekwira gihugu inamba mu rugamba naho batamutumako ni Hussein Shaban Shabalala asiga yakora amateka adasanzwe murazi neza yuko mu mwaka uheze niwe yatogwe nk'umukinyi niwe yabaye umukinyi mwiza yabaye umukinyi yinjije bisindo bishimwe gucu Rwanda ariko bikaba bitangaje kubona adahora atumwa ko mu mugwi sekira gihugu winamba mu rugamba rero muri kino rero agwaraye rugwara gwabahuje nkuru twasomye rero ku kinyamakuru indundi.com cyandiswe ni nkuru yandiswe ku kinyamakuru indundi.com ni Hussein Shaban Chabalala mu bisindo bine umugwa AS Kigali asanga kinango wanyagiye umugwa wa Gwamagana City uno mukinyi Hussein Shaban Chabalala yinjije bisindo bibiri wenyene urumva yuko muri ijo bisindo bine murumva yuko ari ikintu cy'amateka ada asanzwe indi kwa somye ku kinyamakuru indundi.com ni nkuru ya Jido umugwise ukiragihugu abakinyi ba Jido batahukanye imidari izabu ni feza muri Cameroon na Senegal rero nabo nyine baraye batahutse mu gihugu cacu cy'u Burundi bano bakinyi rero bafashe ikibanza cicenda muri Afrika y'ubuseruko murumva yuko ni kintu cy'amateka cyane nabakinyi babiri bagiye baserikuye igihugu cy'u Burundi bagaca batahukana umudari imidari ibirinza habu n'imidari ibiri yifeza murumva yuko ari ikintu cha mateka ada asanzwe yarera makuru rero twayari yandiswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ndese ngacha mboneraho rero nakage ko kubasezera ngacha ndabifuriza n'umunsi mwiza mubandanye mukikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV.